Ny freser, jomfruturen. La oss starte opp.
Mere gass!